senza tata lelituba ukumbonga ukuthola ukuphumula bena uzophumelela ungavumelila babantu bathingeke basiqede bona ngeke basiqede bengimemeza bethi shwele ayisihle ntwana yami vele ngigcwele funa lo msebenzi funa le mali asijabule asijabuleli 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 asijabuleli
Funa lo msebenzi, funa le mali, asijabule, asijabulele.